unkosikazi wakhe umyalezo kaNkosikazi umyalezo kaNkosikazi akubanga into elula ukuba mawufumaneke uba unkosikazi wakhe akulula ukuyichaza into ye matters of the heart koko before ndikuqalisa umyalezo wakhe emanqolweni we always observe the protocol is observed ugugu usifundise into thina bantu batshatileyo wasifundisa thina bantu bangabafazi basemanqolweni ukuba yintoni na into yokuba ube there by your man through thick and thin. Ugugu usifundisile into yokuba nokokuba ngabe kunzima kangakanani nokokuba ngabe kulula kangakanani I will be there by usindiso. Ugugu usifundisile into yokuba nokokuba kulula kangakanani nokokuba kunzima kangakanani ukutshata with a politician ekwikhaliba kasindiso. I will be there by usifundisile into yoba uyawukuma ecaleni likasindiso nokokuba ngabe kulula kangakanani nokokuba ngabe kuhle kangakanani. Ugugu simbonile emsupporta apho sele sikuthiwa you have lost all your benefits wathi ndingumfazi wakho awubi by your side. Ube yingxaki ukuhlanganisa ugugu kuba ugugu ube akafunanga ukuvala umyalezo kangangokuba siyesayithetha into yoba hayi ayinyanzelekanga le item uba mayibe khona kwi-program ngendlela akatsheleke ngayo. Unobhala weprovinsi kodwa ugugu wazila ofisi. Ugugu uselebreythile impilo yabona usindiso yothando emnakekela yonke imihla emrabha enza konke angase akwazi uba angakwenze okusemandleni akhe. Waselebreytha xa ibona erikhavarisha esithi hayi sesisukile e-ICU sesisukile e-high care sesizawusiba kwi-ordinary ward akuntsuku zingaphi sigoduswe siye ekhaya. Ndikhumbula uba ugugu nge-second kaSeptemba sekusele nje iintsuku ezimbini uba asishiye usindiso ugugu wayesithi enethemba eqinisekile uba bazawugoduka nosindiso uthi ngamazwi kagugu la time spent in prayer is never wasted. That was the 2nd of September. Usele nje iintsuku ezimbini umyeni wakhe amshiye. Ugugu njengoko ndisitsho uba into yabo ibiyi-love story ebukelekayo ndithi gugu siyawuyeka nalo myalezo masingawufaki masivumelane. Athi ugugu no sisithithi ndinayo mna ileta ebendiyibhalele usindiso wayifunda usindiso kodwa usindiso athi ndicela uba undifundele wena ngokunokwakho